Kua whakatūria tētahi rōpū, hei āta tiaki, hei āta mātaki hoki I ngā mahi e mahi ana ki ngā huarahi o Otara. Kia kore ai ngā nanakia o te pō e whakamataku, e whakapōrearea rānei I te hunga e haere noiho ana I te tī ki te tā. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo mō te rōpū nei.
Ki te kitenga kanohi he tiriti harakore, engari mo te huna noho konei he tiriti mo te nanakia.
It's a person down the road that got robbed. There's a person down the road, his son got beaten up. I started getting a picture of people were scared.
Nā reira I puta ai nā pihi o Dave kia whakatūngia he rōpū manaaki. Mātaki hoki I nā tiriti o Otara kia noho pai ai te noho a te huna o konei.
People were just scared because their mums, their dads, their grandfathers, their children were at home. They were just worried about them, you know, and I wanted to see if we could all get together. Start up a neighbourhood watch group, which we did.
Ina tirina nanakia I huri ki tana tama.
My boy actually got jumped just up the road, up in a couple of streets back up here. His jacket was taken, his shoes, and he came home and he said to me, he goes, I'm lucky to be alive, hey Dad, and I said, yes you are.
Ia te karere e kōrero tahi ana ki a Dave ka puta mai a Paili Kurariki, te tama I mau heretia mo te kōhuru I a Michael Choi, ka kikia tā mātou kāmera e Paili. Ko tā Dave me matāra te tangata I nā wā katoa, kei puta he ahua tana pērā.
Just be aware of what's around you, you know. Just, you know, titero, whakarongo, and kōrero, kapai, you know, that's those simple things.
Ko tā Dave hiahia tiāna kia uru katoa mai te hāpuri o Otara ki te tautoko I tēnei o ngā whakahaerenga. Hei te 26 o tēnei marama, ka tū tō rātou hui ki te kura o Tāmaki ki te Rāpiti, ki reira whakahoahoa ai I ngā whakaritena. Rāparatawhai, te karere.